Hei whakatau, nui whakaharahara. Tahi nei te kōti tike tike ka whakakore atu I ngā hāmene I titi ai kia Peter Ellis mō nei mauheretia mō te taitokai tamariki. Me tā te kōti, he kēhi tēnei I takahi ai ko te mana tika ki raro. Koni atu I te 30 ki muri ka hāmenetia a Peter Ellis mō te raweke taitokai I etahi tamariki toko fitu. Nōna e manaaki ana I ā rātou I te whare kōhungahunga civic crash ki o tautahi. Te kautau tana whiunga hei mauhere I te tau kotahi mano e iwarau iwa te kaumātoru. Engari I mautonu a Ellis ki te ki, ki haia I hara. I mua I tana matenga I te tau 2019 I te mate pukupuku. I tono a Ellis ki te kōti tiketike kia huri pokitia ana hāmenetanga. Hei whakatau motu hake katoa I whakaetonu te kōti tiketike kia rangona tana tono whai muri atu I tōna matenga. I te wā o te apira I noho ai a kai whakawā Joe Williams ki te pae whiriwhiri I ki ai ko ngā tikanga hei take me rongo tonu te tono apira. Ko tā ngā roia o Ellis e ai ki te tikanga Māori, ka ū tonu te mana haunga te matenga o tētahi. Me te aha, no Ellis tonu te mana e whakaungia anō ai tōna mana tangata.
It was certainly relevant to the decision and I thought the Supreme Court carefully treated and provided a framework for thinking about the intersection between tikanga and the common law going forward.